Nike bidwa go to Onneile Mpete. Mo tsatsi la gompieno se tlhogo sa rena ditlo go nna ka child abuse. Mo tsatsi la gompieno re na le moeng o bidwang go te mme one ke kopa re bolela gore wa akanya child abuse e le eng.
Dumelang ko lapeng. Child abuse ke fa ngwana a kgokgontshiwa e ka nna emotionally, physically or neglective fela ebile gape o ka tswa a kgokgontshwa ke rragwe kana rragwe mogolo kana motsadi hela mongwe mo lapeng le ga e se motsadi hela e ka tswa le ditsala kana ba di-neighbora tsa bone. Ke a leboga.
Emma, kopa re bolela gore kgokgontsho e simolola yang.
Kgokgontsho e ka simolola ka dilo tse dintsi like ga re lebile kgokgontsho ya sexual abuse e ka simolola mo e leng gore fa ra go ngwana e patlela dikobo mo ngwaneng kana o ka simolola ka go mo tshwara-tshwara la fela ba simolola a ile go mo robala tsonedinyana tsa go nna jalo kana le ga le emotional abuse hela ngwana motsadi o ka molelela mafoko a e leng gore ga a monate mafoko a tshwanang le bo o ntja kore mafoko a e leng gore ngwana at the end of the day ga a motseye sentle.
Yaka re setse re buile jalo yona kgokgontsho eo go simolola go ntse jang ngwana o tsega yang a le ko sekolong.
Makgokgontsho ena tota e ka diga seriti sa ngwana mo re go bitsang re loss of esteem ka sekgwa. Ngwana teng o ipona a le ko tlase mo bathong le ga tsena mo bathong tota e ka re that thing gone go rapiwa mo kana go betswa mole dintho tsa tseng di santse di bonale e ka re ngwano tsone dilo tse di rileng tseo e ka re di mo tswetse ko ntle ebile gape ngwano gape ga ka kgona go ikutlwa sentle hela a lefa gare ga batho.
Emma, kopa re re bolela gore ngwana a ka ntse a kgokgontshiwa ko lapeng jaana ko dikolong o ka bolela morutabana o fihela.
Ko dikolong ngwana o ka bala teacher wa guidance teacher dikolo ka bontsi di na le matšhara a di-guidance le senior teacher le ga e le teacher o ngwana a feelang comfortable gore okay teacher ona nka kgone go bua le ene ebile gape a se teacher hela ko sekolong go na le ditsala ebile gape ko sekolong go na le di-club tse le gore ngwana o kgone go bua le tsone ebile gape go na le bana ba e leng gore ba tlhaloganya le ga ngwana a se mo tlelabong e pegela mme le tsala a kgona go tlhaloganya gore ngwana kore ngwana teng a kgona go nna empathy ebile gape a kgona go nna le courtesy la gore okay nka kgona go mo thusa ebile gape ngwana gape o kaletsa ko child line gore ba kgone go bua le ene.
Emma, yaka re setse re bua kopa re bolela gore yaka ngwana a kgokgontshiwa jalo o ka tsenela ditlelabo di ha ba bolelela.
Ko sekolong go na le bo pact tlelabo go na le bo SU tlelabo go na le ditlelabo tse dingwe gape ko ntle le mo motseng helana jaaka di-youth tlelabo tse e leng gore mo motseng jaana ba ka kgona go mo thusa gore mathata a gagwe a itse gore a se ene hela o na le mathata ebile gape mathata o kgona go a fenya.
Yaka re setse re buile jalo gompieno ne re na le mme one jaanong mme one o ne a re bolela gore kgokgontsho e ka simolola kae jaanong tswelela ntse o lebile jaana go siameng.